Mwaramutse nshuti bagenzi mwese mudukurikira murano makuru yo kwa 31 Rusama umwaka w'ibihumbi 2021 mudukundire tuyahere kuri zingingo zikurikira ibyo umukuru w'inama nshingamateka yagiriza abaherutse kurekugwa ko bari mu bagira ibitero bakoresheje amagrenade ngo ntafatiro bifise abaharanira agateka kazi na muntu bakabona ko ari ugushaka gushuhurira imbonera kure ku batavuga rimwe rumwe n'ubutegetsi muri ano makuru muraza gukurikirana Pierre Claver Mbonima arongoye ishyirahamwe APRODH kwandika ibitabo no kubisoma ngo ni kimwe mu bishobora gufasha gusubiza hamwe abarundi no kubigisha cyane cyane ubaruka muraza gukurikira Antoine Kaburahe umwanditsi akaba ari nawe yatanguje ibimenyesha makuru vya iwacu mu kigabane ku isoko muraza gukurikirana ingaruka mbi zo kunywa itabi mu gihe kuri uyu wa 31 ari umunsi wariwe kutanywa itabi idonido ni mu mwanya ndasubiye kubaha ikaze amajambo yashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka kuri uyu wa gatatu aho yagirije abo baherutse kurekugwa mu mabohero ko aribo batera amagrenade mu gisagara cya Bujumbura nayo kubagomorera ko imbonera kure Pierre Claver Mbonima arongoye APRODH akavuga ko ari akamaramaza kubona umutegetsi w'ejuru nk'uyo avuga ibintu nk'ivyo kurikira Pierre Claver Mbonima
n'ukuri n'ababesha n'abamamaye numvise imvugo yuwitwa ngo ni umukuru w'inama nshingamateka aho yifatira mu gahanga umushingamateka bari mu nama abashitsi bakoranye akamwifatira mu gahanga ukamengo ni umwana wiwe mbere ni umwana ubu ntibakimufata kurya twumvise amubwira ngasopu mengo yayikamuha mugabo jewe ndabiravye inama nshingamateka z'ubu usanga ariko zimeze kuko murabye nk'umwe Fabiano apfunzwe ibyo yavugiye mu nama nshingamateka nibyo yazize ubu rero bose baratetemera ati bwa bundi abashingamateka nta gukingirwa tugifise ati ninavuga iki kintu ngaha baracyifatira cyane ibyo bakimfungira cyane banyuze kandi murazi hari n'undi mushingamateka atayomoka arahunga rero ibyo ndabirabe yaravuze nyabuna rero rya tuti ni ibimenyetso atanze ibizoshika twebwe tuzobishyira ku gahanga kiwe kuko avuga ngo barya rero muzengo nyoro baheruka kubekugwa ngo nibo bariko baratera amagrenade kandi muzi ko amadimisi aterwa amagrenade ubu rero zambonera kure zose ubu rero zigiye kwiruka kubaho banyoro barekuwe bo bazobona bazovuga ati n'umukuru w'inama nshingamateka yabivuze yuko ari mwebwe mutera ry'amagrenade murumva rero arabaroshe arabatanze mugabo nukuri dore n'ibintangaza ndavye ingene abatwara bubu ingene bigenza ijya mvugo yaje yazi ndabirabe yoyo twari tuyemenyereye mbere y'icyo gituma nagira nti nukuri igihugu cy'u Burundi cyaragowe cyabuze abagitwara
imyaka 10 iraheze ikigo gisohora ibitabo cyitwa Maison d'édition iwacu cyatumye abarundi n'abatara barundi bamenya kahise k'igihugu umuyobozi w'icyo kigo Antoine Kaburahe akaba ari nawe yashinze ibimenyesha makuru vya iwacu avuga yuko bamwe mu barundi batanguye gukurikirana kahise k'igihugu biciye mu bitabo basohora akamenyesha ko mu bitabo 18 basohoye muri cyo gihe usangamo ibisata byinshi mu bigize ubuzima bwa minsi yose
uvuga ivyerekeye kahise ivyerekeye ubuzima bw'igihugu ivyerekeye ubuzima bw'abantu nuko uvuga yuko edition iwacu irakiriwe wese afise intererano urumva nitwa umuntu ntaza na histoire yose tugaca dufata ngo tuka turapibia oya hariho comité de lecture turasoma bigafata umwanya bigafata igihe tukaraba yuko ivyo uwo muntu atuzaniye cyangwa agomba gusangiza n'abandi agomba gusangiza abarundi hari ico vyungura hari ico biterera biko biradufasha kwiyubaka abantu bakunda kuvuga ngo abarundi ntibasoma mugerega bashobora kuba badasoma kuko batagira n'ivyo basoma urumva tugira tuti ibitabo basi ntibibeho biba bike biba byinshi mugabo bibe biriho uko muravye nka yandi ma societe mu bindi bihugu usanga aba abo twita aba intellectuel abize bara ndika cyane ibyerekeye ubuzima bw'igihugu cyabo cyane cyane y'ibihugu byace mu ngorane nk'uko abo mu Burundi ugasanga umuntu arabaye umuntu akomeye imyaka 20-30 hama kava ku butegetsi akagenda atigeze avuga kandi rimwe rimwe n'abantu babafise ibintu buyagira abarundi buyagira ugwaruka abarundi ukamenya gusiga umugani barabitinya hama ukagira uti none izo njyana tuvuga mu Burundi tudashaka kuzivuga tudashaka kuzisoma bizogenda gute muravuga muti hariho commission vérité réconciliation ntacyo ushaka kwivuga ko cyane mugabo ku bwanjye nibaza yuko abarundi dukwiye kubahuka kuraba histoire yacu ukwiri kose kugira ngo amakosa yabaye ntasubire kubaho kuko ugenda mu ishamba utazi ugaca inkuru utazi none niyaba nkabo ba manipula ibintu by'ubwoko umuntu kugwanya izo manipulation n'izo zigwanya gute n'ukuvuga ivyabaye n'ukuvuga ivyabaye muri kahise atagucira imanza abantu ko siko kazi kacu mugabo umuntu ukamuha ijambo kandi bugira rero ikindi warumva uti ubona byinguri iki biraruhura abantu
kubwa Antoine Kaburahe ugusoma ibitabo bituma umuntu amenya byinshi bigatuma adasubira guhendwa nkuko ari yongorane nyamukuru abarundi bafise na cane cane ugwaruka
je bino saba yuko abarundi tugerageza kubahuka kuraba histoire yacu kandi umwe wese akagerageza kwishira mu kibanza cy'uwundi ntame yibaza yuko ari we yababaye cyane gusumba uyundi twese nta murundi numwe mu ngorane twagiye turacamo kuva kera kuva 1962 1962 1982 1988 urumva kubandanya 2015 Burundi bwagiye buragira amakrize akomeye abantu bagapfa kenshi bagapfa batazi ico bazira kenshi bagapfa babahora ubwoko nibaza yuko dukwiye kwemera yuko iyo histoire iriho yarabaye kandi rero kumenya histoire nibaza ko vyodufasha kudasubira kugwa mu mitego kuko ari abantu bakoresha ibyo by'ubwoko kugira ngo babatire pouvoir bagume yo pouvoir ntihagire icyo bababaza kuko uvyuye agatwe gatonya ngo ni babandi birasubiriye nosabira abarundi ko tugerageza kumenya histoire yacu ngasaba kandi abantu bazi ibintu by'u Burundi abantu bagize amabanga akomeye abantu bafise icyo bashaka guterera nibagikore nibagende batavuze baterere kugira ngo tubake igihugu cyacu mu kucubaka no kumenya ibyo twaciyemo no kumenya kahise no kumenya yuko ishano abarundi babayemo amabi bamwe bakorewe ivyo ntitubirage abana bacu je mu bitabo byose dusohora ndagerageza kusaba abandika yuko message yuba message yukubabariranira simvuze ngo umuntu waca no mvuze yuko umuntu il faut savoir kumenya ukuri kugira ngo nukubabarira imbere ko barira umuntu uzindi cabaye kuko hari abantu babeshegwa murabizi kandi rero ikindi duce duherezaho nibaza yuko tukorika ibintu byo gufatira ibintu mu kivunga oya siko bimeze na gatoni kuvuga ngo abahutu barishe ngo abatutsi barishe muri 72 no hariho abatutsi bakoze amakosa barica abantu nivyo mugabo ntushaka gucufata ngo bishire ku bwoko bwose dayo niyo nosiyo bwoko mbaraze kwigisha kitabo ntushaka gucuvuga ngo aba ngo aho tubaratumaze isabahutu hari haba hari umugwi abantu bagiye barica abantu nuko gageze ro kumenya kuvangura kwirumenya amenye kuvangura niko kumenya ivyabaye
amakuru ajanye na gateka kabakenyezi umuhari inamahoro w'abakenyezi nabigeme baranira amahoro n'umutekano watanguje uyu munsi ikiganiro kubijanye na gateka kazi na muntu Marie Louise baricako arongoye uyu muhari asigura ko icyo kiganiro kizoba kigizwe n'urukurikirane rw'ubutumwa ruzosohoka burindwi uyu muhari uzokwerekana amategeko mpuza makungu akarere n'ay'igihugu kubijyanye n'agateka kazi na muntu kugira abashira habona amategeko agenga cyane cyane abakenyezi kurikira Marie Louise Baricako
twigire hamwe ingingo zikomakomeye zagiye zirafatwa n'amakungu n'uturere eka n'ibihugu kubijyanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu kugira ngo dutoremwo ibijyanye n'agateka k'abakenyezi umuhari inamahoro wiyemeje gushimikira ko no gukora uko dushoboye kugira ngo agateka kazi na muntu k'abakenyezi karonke kibanza kibereye mu migambi y'intwaro y'igihugu cacu ivyo bizosaba kw'abagabo n'abagore batahura kumwe ico kibazo c'agateka kazi na muntu ningene agateka k'abakenyezi gahonyangwa kubera ikumegwa no kudafatwa ku rugero rumwe n'abagabo ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu k'umukenyezi riboneka mu buryo bwinshi rishobora gufatira ku gitsina ko yubatse canke atubatse ko yize canke atize ku bwoko bwiwe ku buryo afise ku kibanza afise icajejwe mu ntwaro y'igihugu n'ibindi n'ibindi twifuza rero kumenyesha no kwigisha gusigura no gutanga umuco kuri ibyo bibazo usanga bitazwi canke bidatahuritse ku bagabo benshi kubatwara eka mbere no kubakenyeza inyene tuzokwigira hamwe ingingo nkuru zigenga agateka kazi na muntu dusigure ivyo vyose bifasha gutahura agateka k'abakenyezi turabe ibihaze mu mategeko y'igihugu kugira ngo tubashe guterera ibyiyumviro byofasha kuzuza ibibuze mu nzira yo kuzoteba tugashikira ukungana kw'abagabo n'abagore mu by'agateka kazi na muntu n'amabanga bamwe n'abandi bajejwe mu gihugu turabatumiye mwese bashina ntahe bapfasoni mwifatanye natwe muri icyo kiganiro mubishoboye mutubwirisho mubyibaza ko munaduterera ibyiyumviro kugira ngo icyo kiganiro kigira akamaro guteza imbere agateka k'abakenyezi niko gushira hejuru iteka rya kiremwa muntu dushize hamwe abagabo n'abagore nta nkeka ko tuzoshobora gushikira ca gihe cyo kungana bita generation egalite atawuzoba kivuga ikumigwa nitandukanywa rya bamwe n'abandi bifatiye ku gitsina
kuri nogerekerezo rya 31 rusama n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi icivugo cy'uno mwaka no kwiyemeza guhagarika kunywa itabi mu kiganiro ku isoko umutumire ni muganga Jean Désiré Manirakiza aho avuga ku ngaruka itabi rigira ku magara y'urinywa
kwisoko
duhereye ku bwonko umuntu akinyoye itabi mu bintu bigize itabi ikintu kirimo nikotine cyayinjira mu bwonko imaze kwinjira mu bwonko ubwonko cya wumva umengo ufise ingufu nyinshi umengo umeze neza mu by'ukuri ukumva umunezero ariko uwo munezero ntushobora kumara akanya kaniniya inyuma y'akanya gatoya usubira hasi umuntu agaca yumva umenga arababaye akumva umenga ararushe mbese niho bica bituma ashaka kwiyongera kandi agasubira kunywa itabi ni nayo mpamvu ituma abantu banyo itabi rero birabakora guhagarika kubera akumashaka gusubirana kwa kundi ari yiyumva ajeje kuri no kubice by'umutima n'amaraso iyo maze kunywa itabi mu bimwe mu bintu bigize itabi byinjira mu mitsi bimaze kujya mu mitsi iyo mitsi twara amaraso rero kitakaza ubwaguke imitsi ikaba mito mito cyane y'imitsi maze kuba mito mito cyane birumvikana yuko amaraso nasubira kugenda nkuko yagenda mu mutsi umuntu yarasanzwe afise uko rero umutsi uba muto muto n'amaraso akagenda nabi uwo mutsi utakaza n'ingufu ivyo rero byose bigiye hamwe bice biteza indwara z'amaraso muri rusange beshi izo tumenyereye cyane ba umuvuduko w'amaraso munini ya cyane ako n'izindi ndwara z'umutima zose uko umuvuduko w'amaraso wa waduze ukaba muniniya umutsi ukaba wabaye mutoya ukaba utanagikomeye byongereza ibyago byinshi by'uko umuntu amaraso avura amaraso rero yavuriye mu mutsi akaba n'umuvuduko w'amaraso ari muniniya haba hari ibyago cyangwa amahirwe mabi yuko ututsi imitsi yo mu mutwe mu bwonko ishobora guturika cyangwa ikaziba arivyo tumenyereye abantu bita ngo akori AVC mu bihimba by'ubuhumekero nyumaze kunywa itabi umwotsi ugenda mu mahaha ubwo nyene iyo ushitse mu mahaha rero amahaha aba yatewe arahungabana icyo gituma umuntu acagira uburwayi bw'indwara zo mu mahaha mu buhumekero kandi z'amaho ziguma ziza zigenda zigaruka nk'indwara iba yatewe n'uko udufuko tubika impwemu mu mahaha tuba twaturitse tuba tutagikora indwara bita emfizeme cyangwa indwara y'uturingoti dutwara impwemu mu mahaha ari two bita batwita utubronshe iyo ndwara ihoraho ikamaho ari byo bita ko umuntu afise bronshite n'izindi ndwara zo mu buhumekero zituma sinzi ngene numva no zivuga neza ariko ni indwara zituma umuntu aba atagishobora kuduga nk'umusozi neza nk'abandi nk'uko bisanzwe cyangwa nko kugira siporo umwanya muniniya cyangwa gufata urugendo rurerure cyangwa kuduga ku ngazi ibintu byose bimusaba yuko amahaha aba agomba gusohora neza impwemu bidakunda arizo usanga akenshi bazita ko ari neuropathy obstructive kuko bagira n'indwara ya kanseri yo mu mahaha yo irazwi cyane ko ari indwara kandi yica abantu benshi mu bice by'umubiri nabyo twakwita ibice by'ihoka ihoka ni ibice by'umubiri bita digestive kuvuga mu kanwa mu muhogo mu shishito mu rwagasha mu nsogi umubiri wose muri rusange aho ivyo kurya bica bigenda bisohokera kimwe cyose muri ivyo bice by'umubiri mvuze kiba kiri ku byago byo kurwara kanseri itewe n'ibikoresho n'ibyo baba bashyize mu itabi bisanzwe biri mu itabi cyangwa ibyo baba bongeyemo byose ushobora rero kurwara kanseri yo mu kanwa kanseri yo mu muhogo kanseri yo muri estoma kanseri yo mu rwagasha cyangwa kanseri yo mu nsoro ku rwagasha hoho ni birebire kuko mu bintu biri mu itabi binateza yuko umubiri w'umuntu udasubira kumva ya kaburangingo hormone bita insuline umuntu rero umubiri ukaba utakiyumva ivyo nivyo bita ibyago byo kurwara indwara y'isukari yo mu bwoko bwa kabiri iyo bita diabete type 2 ibintu bisanzwe birimo mu itabi navyo ubwavyo bituma ingaruka mbi ziterwa n'indwara y'isukari zinyaruka ugereranije n'abandi bantu basanzwe barwaye indwara y'isukari iyo umuntu anywa itabi ingaruka mbi z'iyo ndwara y'isukari rero ziza mu buryo bwihuta zikanyaruka wumva umuntu iyo ndwara y'isukari igashobora kumwica hakiri kare ugereranije n'abatanywa itabi ku bice by'umubiri nabyo nk'ibi umushatsi inzara n'uruhu nabyo tubifatira hamwe ibyo bita tegma naho nyine mu bintu biri mu itabi cyane cyane nikotine iteza yuko umushatsi urakoroka no kugira ubuhanza cyangwa umuntu akagira imvi ariko ukabona ko izo mvi zije hakiri kare bidahuye n'igihe tuzi mu by'ukuri imyaka umuntu avuga ati umuntu yari ageze kuba afite imvi cyangwa ubuhanza ataragera mu bihimba by'irondoka dusubiye kuri bya bindi itabi ryateje ku mitsi imitsi itwara amaraso itameze neza no kuvuga yuko n'amaraso ntasubira gushika neza mu bice byose by'umubiri n'ibihimba by'irondoka rero bidasigaye iyo rero amaraso adashikamo neza bitera ibibazo yaba ku mugabo yaba ku mugore nta ibintu byo kurangura amabanga yavubatse cyangwa guhuza ibitsina ntibisubira kumera neza ubushobozi bw'umugabo buragabanuka cyane n'ubwo umugore bagabanuka cyane dushyize hamwe na bya bibazo byo ku ruhu ku mugore biba arababara amazi ntaba gishoboka kuboneka ahantu hose aba yumye umubiri wose uba wumye nonge bishubira bica bigabanya bwa ubushobozi bwo gushaka kuguhuza ibitsina cyangwa kurangura amabanga yabubatse no ku mugabo nuko nyene kubera atama amaraso badashikayo neza asubira gushaka kurangura amabanga yabubatse niyo yo bishaka n'ashobora gushaka kubikora neza ku ruhu umundi ku ruhu haba hariho abona kwita nk'abasoda bo mu mubiri umuntu yanywa itabi n'ibikoresho bimwe itabi cyane cyane nikotine bituma abasirikare abasoda bo mu mubiri bataba bagipanze neza bigakora nabi iyo bikoze nabi umuntu afise ibyago cyangwa amahirwe mabi yo kugira izi ndwara za kanseri zo ku ruhu kanseri zo ku ruhu z'ubwoko bwinshi cyane cyane ariko iyo tuzi bakunda kuboneka niyo bita carcinoma squamous ku nzara naho nyine nicyo kimwe nazo nyine ntiziba zisigara inyuma kubera ko abasoda b'umubiri bataba bapanze neza kandi murazi ko inzara ari ikintu dukoresha cyane mikorobe ziba zirimo zose zihinduka indwara nubwo haba ari indwara nyinshi cyane rero mu nzara z'umuntu impanuro rero ni imwe ni yuko umuntu anywa itabi yuhagarika birashoboka guhagarika kunywa itabi birashoboka ariko bisaba yuko ushaka kurihagarika nyine aba ariwe yifatiye iyo ngingo yo kurihagarika birashobora gushika yuko mu minsi ya mbere ugahagaritse itabi kubera ko ufatiye kuri imwe twavuga ku bwonko kuko ubwonko buguma bushaka ko ufata itabi gume wumva umeze kwa kundi nuko kuntu uba waramaze igihe kinini ya uri ufata ibyo bintu bongeramwo n'ibyo bisanzwemo ushobora kumva ko utameze neza ariko n'ibintu bisanzwe ashobora kugufasha ahantu hose ku ivuriro rikwegereye niyo badashoboye kugufasha abantu bose bakora ku mavuriro barazi aho bashobora kukurungika kugira ngo bashobore kugufasha
cyari ikiganiro ku isoko
igihugu cya Mali cyaraye gikuwe mu nzego zose z'umuryango w'ibihugu by'uburengero bwa Afurika abakuru b'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO bari bakoranye i Accra muri Ghana bafashe ivyo bihano inyuma y'irindi yirikwa ry'inzego ryakozwe n'abasirikare no kuvuga ko Mali kitazosubira kujya mu nama y'abakuru b'ibihugu mu manama y'abashikiranganji canke y'abashingamateka b'ibihugu vy'ako karere ariko rero nta bihano bifatiye ku butunzi vyafashwe kandi Colonel Assimi Goïta aguma ariwe abazwa igihugu ca Mali abo bakuru b'ibihugu basavye ko hubahirizwa ikiringo c'intwaro mfata kibanza igihugu ca Mali kikaba cahawe isango ntarengwa gitariki ya 27 Ruhuma mu mwaka uza aho hazobera amatora y'umukuru w'igihugu dusozerere aya makuru mu ncamake ku bijanye n'inkino iganwa ry'umupira w'amaboko witiriwe Basketball Africa League ryari rimaze indwi zibiri ribera i Kigali mu Rwanda ryaheze kuri uyu Imana umugwiza Mareke wo mu gihugu cya Misiri ukaba ariwe watahukanye igikombe utsinze Monastir wo muri Tunisie ku manota 76-63 mu gice cya kabiri za Mareke yari yatsinze Pedro do Rwanda yo muri Angola Monastir nayo ikaba yari yatsinze Patriot BBC yo mu Rwanda iyo iganwa rero rikaba rihuza imirwi yabaye ya mbere mu bihugu vya Afrika ni kuri intonkuru rero dusozereye ko ano makuru tukaba tubashimiye kubona mwadukurikiranye naho utaha